walaalayaal waqti ku dasasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha.
Ah!